babarare ridza gitare vanhu vafare begodo vanyare Irangadaro tamba uri papo chimbeta uterere masinga sive chimbuzi ndichocho saite mberere masama nyika mashona mazezuru kana mandevere chingora ndidza onyanzvi pangunwa wa wa upere doro rinorunaka